Goba, you cry, Illuminati. I'm sorry, mama, I never meant to hate you. I never meant to make you cry, but tonight, Dignity Illuminati. Hey, I'm sorry, mama, I never meant to hate you. I never meant to make you cry, but tonight, Dignity Illuminati. Hey, mama, ndiyafuna ukuba nami ndibe nemali. Ndiyavuma ndigqithise ngawe kwiLuminati. Mami, umnganithathi kapi, wawunzalelani kanda unamali. Mama, ndiyafuna ukuba nam ndibe nemali. Ndiyavuma ndigqithise ngawe kwiLuminati. Mami, umnganithathi kapi, wawunzalelani kanda unamali. Mama, ngicela uxolo ngale nto ndizoyiringa. Minyaka yonke le nto ndikhula ndicinga. Yaziya ndiya, yaziya ndiya. You fucking broke kodwa wena emhlabeni wanzisa. You didn't think of that ngesikhathi time ichitha. Awufuni ununderstand nangoku xa ndifuna ispida. Mami, unganithathi kapi, wawunzalelani kanda unamali. Sorry mama, I never meant to hate you. I never meant to make you cry by tonight. Dignity Illuminati. Hey. Mama, ndiyafuna ukuba nam ndibe nemali. Ndiyavuma ndigqithise ngawe kwiLuminati. Mami, unganithathi kapi, wawunzalelani kanda unamali. Ndiyafuna ukuba nam ndibe nemali. Ndiyavuma ndigqithise ngawe kwiLuminati. Mami, unganithathi kapi, wawunzalelani kanda unamali. It's voice to voice production. Kumankatheni boys. Snera, thank you for the beat, motherfucker. Fully join Illuminati. They know Empire. I love motherfucker. Funny join Illuminati. Sacrifice under wing of Kumali.